unaweza kuona dump mchanga hivi kwa barabara?
Yes, that is sand.
Huh?
Yes.
Hii ni kitu imetoboka hapo.
Sand, hakuna maji.
Huh?
Nakwambia hii gari itakuwa story. Ah, kwanza pale tunaenda ndio the rain. Hapo ndio.
Hii ni pressure nini imepasuka.
Huh?